Ki ngā takeha, kine kine o te wā, mo te wā tuatahi, kua tū he haratau, nā te kapa riiki o ngā tamatoa, ki rungi te papatākaro o Maungawhau. Kei te whakatikatika, ngā tamatoa, mō tā rātou tukinga tuatahi kia Parramatta a te marama e tū mai nei.
It's no secret that part of the reason we're coming here is to try and get a bigger crowd than what we can get at Mount Smart. So I think everyone looks forward to the start of the season. This year's no different. It'll be played at a good time of year. The weather should be good, and hopefully we get a big roll up because I'm sure it'll be a good game.